Salibonani, ngiyalibingelela ibizo lami ngoPrincess Ndlovu. Ngiyalamukela futhi njalo namhlanje kuhlelo lethu lama-podcast e-Viewers Table. Namhlanje sizabe sixoxisana ngodaba lapha ngelawo mamanyana ababili. Sizabe sixoxisana kabanzi. I-topic yethu namhlanje ikhuluma ngama-challenges faced by female-headed households. Sinanzelele ukuthi omama abaningi bazithola sebezinhloko yomuzi. Kuma normal circumstances sijayele ukubona ukuthi ama families amaningi kujayele ukuthi ubaba ebe inhloko yomuzi, umama laye ebe ekhona khonapho kodwa ubaba laye enguye inhloko yomuzi okhona emzini lo. So namhlanje sizokukhulumisana ngodaba lolu ukuthi what are the challenges, yiwaphi ama challenges ahlangana lalabo omama. So namhlanje ngilezivakatshi zami uBusane Ndlovu lo Paulina Ndlovu. So, siyalamukela zivakatshi zami kuhlelo lethu lama-podcast namhlanje. Ngakho-ke namhlanje ngizaqala ngibuze. Ngicela ukuthi usichazele-ke Busane ukuthi ikuyini okubangela ukuthi omama abaningi bezibone sebezinhloko yomuzi.
Salibonani izihlobo zami. Yebo, ngiyaluzwa lolu daba. Okubangela ukuthi omama babe yinhloko yomuzi. Okokuqala, ungashonelwa yindoda. Okwesibili, ungaba yi-divorce. Okwesithathu, ube umazakela.
Okay. Hayi, siyakuzwa-ke. Uyakhuluma lapho ukuthi okokuqala sungenzeka ukuthi ube ngumfelokazi, ube kade ule ndoda yakho, indoda yakho yasitshona, kwasokusala-ke wena usuyinhloko yomuzi. Okwesibili, sokungenzeka ukuthi ube ubokade ule ndoda yakho laseli-divorce, kwasokusala wena sokhangele abantwana. Okanye okwesithathu, uthole ukuthi wena kade uvele uzama ama-relationships, uthole abantwana lapha nalapha, kodwa kusehlula ukuthi uthole umuntu okuthathayo. Ubusubona kungcono ukuthi uziyakhele umuzi wakho, ugcine abantu bakho, esikubiza sithi ngomazakhela. So, ngilo Paulina Ndlovu-ke namhlanje lapha-ke yena ongumfelokazi. Paulina Ndlovu, siyakwamukela kuhlelo lethu namhlanje. Besicela ukuthi usichazele ukuthi-ke wena njengomfelokazi waphi ama-challenges ohlangana lawo. Even naku-society kumbe naku-family yakho nje, yiwaphi ama-challenges lobunzima ohlangana nawo njengomfelokazi?
Salibonani, ngu-Paulina Ndlovu. Mina njengomfelokazi, ubunzima engihlangana labo sengingumfelokazi, eyami indoda eyayivele isebenze eGoli mina, ngizihlalele ekhaya. And kuba nzima ukuthi nxa usutshonelwe umkakho, ucabanga ukuthi uzaqalisa ngaphi, usiya nga. Ngoba wena uvele udlale ekhaya, ulimele, usenzani okwekhaya. Ubaba kunguye osapota imuli, okwazi ukuyigqokisa, okwazi ukuyifundisa. So ma ususele wedwa so, kuyakunika istresi, ucabange kakhulu, uze kungani usuphambana. Kumbe uhlale vele ule stress esinzima kabi. Okunye emafamilies, kumafamilies kuba lamasiko amanye ancindezelayo ukuthi ma usutshonelwe umkakho uzosebe kuncindezela ukuthi akumelanga ukhombe enye indoda. So kumele ukuthi ungenwe ngabo baba abancane. So khona ukhona lakho kuyahlukumeza ukuthi uzaqalela ngapi, sebe kufosa entweni ongayifuniyo. Okunye ubunzima esihlangana labo nxa usungumfelakazi, so kuku-community esigabeni nje, uyabusu uthi nxa ungama lo muntu wabanikazi njengokuthi amadoda abantu kumbe bawukhulumisa mbaxoxenza. So abafazi babo abaningi basebekhangele ngani wena usukhomba aba amadoda. And kuba nzima, kuyalimaza ekuphileni. Ngingakubeka kanjalo.
Ngiyakuzwa Paulina inkinga akhuluma ngayo lapha. Uyakhuluma ukuthi kuba nzima kakhulu even kuma-communities akusamelanga ukuthi atholakale emele omunye umuntu oyindoda. Ngoba ungathola ukuthi utholakalele umele omunye indoda, sebesithi njengoba kala ndoda kusho ukuthi semthethe. Kumbe abantu abala madoda abo ku-community leyo sebecabanga ukuthi wena usuthandana la madoda abo. So usuhlezi usemehlweni abantu usesenta laphana sebekubeka mehlo sebekunike bekubeka into yokuthi sebekucabangela into ezingayisizwe ku community and usuhlala uhlukumezekile okunye futhi uthinte indaba yokuthi amasiko lawa sometimes ungathunyela indoda sebesithi akuyenzi ukuthi ukhombe indoda sebekudingela bona obamncane sokuthi akumele ungene ngobamncane amasiko anjalo abahlukumeza kakhulu ngenxa yokuthi sometimes uthole ukuthi wena akusikho eplanini yakho njalo ubungakuhlelanga nokufa uzange ukuhlela ukuthi indoda yakho izithole isindlule ezweni kodwa sokusiba nzima ngenxa yokuthi susiba forced ngokuthi abathi thina lapha ekhaya uma usithonele indoda senza so usuforced lawe selokuforce ukuthi uyenze into ongazimiselanga kiyo so kuba nzima kakhulu ukuthi ama challenges akhona yiwo wona la ama challenges amasuka behlangane nawo so ngilomunye futhi lapho mabanyana kade ngikhuluma laye ubusane othe yena ungumazakhela so laye ngizafuna ukuthi anjele kwe life side ukuthi yena kuhla yipi ubunzima ahlangana labo
bakithi mina ngikhulumayo ngingubusane ngingumazakhela angizifihli kunzima ukuba umazakhela ngikhulise abantwana abayisikhombisa ngithola umuntu ongubaba uyangichiya ngithola umuntu ongubaba uyangichiya ngaze ngabona ukuthi okungcono ukuthi ngiziyakhele ngoba kulandoda enthathayo kunzima izihlobo zami ukuba umazakhela lekufundiseni lapha mfundise nzima ngidonsa nzima ngaze kube ngapi ngidonsa nzima ekudlene kulimeni ngidonsa nzima ngiyaqhasha ngilalutho angilankoma ngilani ngitsholo mangoya kulalutho angila even isifuyo kunzima ukuba umazakhela bakithi ngaze ngithi ngiba semhlanganweni akulalutho endikhulumayo bahle bethi lo uzasitshela noba umazakhela usekusukumele wona amadodethu kubuhlungu ngaze ngigeze kuthiwa ngigezela amadoda ngizitshayela izigcebhezana zami nje okuthi ngikhumbula kudala kwami bathi sengigokela amadoda ngihamba ngekhanda sengiyenza ngabomo-ke ngihamba ngekhanda bathi lo uzenza umntwana omncane ngingaso mntwana omncane ngikhulile ngila 47 years kodwa ngihamba ngekhanda nendaba zokuthi anisela ndaba le ndoda bekwami sengazitshela ukuthi ngingumazakhela nginje empilweni yami noma ngikhuza abantwana abangisangilaleli abalaleli ngendaba yokuthi akula muntu ongubaba ekhaya kunzima ukukhula ukukhulisa abantwana ungelandoda ngoba abantwana bakulaleli esikhathini esiningi akula ngitsho lwedwa olalelayo
okay lapho-ke uyakhuluma layo umama kwelakhe isayidi uthi yena ama-experiences aseke waba lawo ngoba sifuna umuntu ole-experience ozachazela abantu ngendlela eyiyo so uyatsho yena ukuthi i-experience yakhe since ekhulise abantwana kunguyinhloko yomuzi ebakhulisa eyedwa kube lobunzima obunjengaloba buchazayo empilweni yakhe ukuthi sokunzima ukuthi lama kumbe usemphakathini kumbe usemhlanganweni akhulume ipoint ngoba uma sekhuluma sokuthiwa angasitshela nengumazakhela noma engasakhulumanga ipoint kumbe ageze ukuthi kumbe uyazigezela sokuthiwa ugezele amadoda abantu so ukuba umama lakubo mamanyana kunzima kakhulu ukuthi ukhulise abantwana kunguwe inhloko yomuzi ngoba ama-experiences abo ayaphosa nje afanane akamazakhela lo mamanyana othe yena ungumfelokazi so kuba nzima kakhulu kulama-challenges amaningi abahlangana lawo emphakathini so sengibuyela futhi kuwe sisipholina njengomfelokazi so uthini ngepoint yokuthi sometimes ngeke mbone ukuthi kulamanye njengoba ukhulume ngamasiko wona lawa kulamanye amasiko akholela ukuthi manje kunje ulese umkakho sedlulile ezweni lisebenzile lele mashopu kumbe lele nkomo kumbe lalokho okubambekayo uthole ukuthi ama-families maso kutshoniwe sebeqalisa ukuthi impahla lezana sebeziyabelana bona abasakhangeli ukuthi umntana wakho kumbulani kumbe lilabantwana kumbe lilani sebeqalisa ukuthi inkomo ngezikabani sebezinika ubhuti kamufi lokhu ngokabani lokhu ngokabani wena bengakucabangeli so kusithi uma sebefika kuwe sebephe ngokunika khona okho nje ikanti lento lezana zisebenze umkakho uzisebenze nzima lilonke kodwa makuke ukuthi usetshonile seqalisa ukushiya into leziyana so ngicabanga ukuthi ipoint le la yinzima so uthini ngayo sisipholile
ye hayi lokho sidlule kikho sihlangane lakho ekuphileni ngoba umkami ubesebenza ube lento zakhe into zabantu wakhe ngisho. So into ibanzima nxa ungazi ukuthi ilungelo lakho limi njani uhamba uphila ungumfelokazi. So mina ngihlangane lakho ngoba lingizwa ngikhuluma. Bebefuna ukuthatha inkomo bethathe ube nemoto bethathe imoto benzeni. Kodwa ngenxa yokuthi ilungelo lami ngangilazi angizange ngivumelane lakho. Bagcina sebengikhalala ngendlela yokuthi ngayala lezinto zabantu abami ngoba izinto okwakumele zikhulisa abantwana zifundise abantwana. Ngabona ukuthi kungcono ukuthi khonapho sengiyalela kubakhalala nokuthi besapote abantwana nokuthi bebathengele impahla nokuthi bebafundise. Ngabona ukuthi ngithengise yona imoto ngistarte ngayo. Ngibe ngiwoda ngithengisa izinto, ngiwoda ngithengisa izinto, bafunde, badle, bagqoke labo njengabanye abantwana balaboyisi. Yikho engabona ukuthi kungcono. Ngoba nxa ungalazi ilungelo sibili bayakuthathela. Ngihlangane lakho, kwanika i-stress, kwaba nzima. Ngahlala phansi, ngagula, isikhathi eside. Bengikhalele nginjalo ndihlala abantu abami. So kodwa uNkulunkulu wafaka isandla ngaze ngaba lombono ukuthi ngenze njani ukuze mbakhulise. Yikho emphila ngakho lamanje.
Hayi siyabonga ama experiences akho the wakhulule ukuthi washele lomphakathi. Sisipholina njengoba etsho ukuthi ama challenges ahlangane lawo yiwapi la wapi. Njalo futhi uyakuveza laphana ngenye indlela ukuthi kuqhakathekile ukuthi as ama young women know your right ukuthi ube kwazi ukuthi ilungelo lakho yilipi ngoba kuza kunceda kusasa maso kuyikuthi sokufika obunye ubunzima like hech ukuthi bese kufanele ukuthi ngaba yamhluthunyela into ezingezakhe inheritance ayishiyelwe ngumkakhe but ngenxa yokuthi belazi ilungelo lakho lakhe abasakwanisa ukuthi bakwenze lokho. So ngezinye indlela siyawubonga umbono wakho sisipholina ovezayo ebantwini ukuthi uyaba highlighta ngeyinye into abakade bengayikhangelelanga kade bengayicabangi. So ngicela ukubuza ke sisibusane ukuthi ke wena ucabanga ukuthi njengoba usithi impilo yakho inzima kangaka ukuthi ngendlela okuphiqi okukhulisa ngayo abantu bakho. So ukwanisa njani? How do you adapt njani ukuthi ukwanise ukuthi impilo yakho ukwanise ukuthi uyichove noma uyibone ukuthi inzima kodwa ukwanise ukuthi uziphilise nje labantu bakho labo beqhubekele phambili ngempilo.
Mina njengomazakhela ukuze impilo yami iqhubekele phambili ayinamali. Mangilima ngiyaqhasha. Mangiqhasha umuntu ngimtshela ukuthi ngizambhadala ngalokho engiyabe nguvunile. Hayi kanjalo nje ngiyawachaya amabele zihlobo zami. Ngibuye ngibabhadale ngamabele wona lawo engwalimileyo. Lokufundisa abantu abami ngibafundisa njalo. Ukuze nginathi tiye ngikhupha amabele. Ngithenge ichukela njengomuntu ongelamali. Yikho lokhu nje engiyabe ngikwenza ukuze ngithole ukudla. Ukudla mina angikusweli. Ngilima amabele ngiyawathengisa. Ngizigqokisa la ngawo futhi imali yakho.
Okay. So ngezinye indlela ke siyabonga sisibusane. So lapha ngezinye indlela bayaveza umbono wokuthi yes bayavumelana nokuthi there are challenges abuya lokuba ngumama ozimeleyo, umama oyinhloko yomuzi ekhulisa abantwana ekhangele umdeni eyedwa. Kulama challenges amaningi but ma kulezinye izindlela zokuthi overcome lawo ma challenges ezibe sitsho masiphika kuma ezinkulumeni zabo laphana ngiphikile ukuthi bayakwanisa ukuthi yebo kulama challenges but ukuze ukwanise ukuziphilisa lawo ukwanise ukuthi impilo yakho iqhubekele phambili uyakwanisa lawo ukuthi uthole okuncane ongakwenza kumbuya thengisa kumbe njengoba ethi ukuthi imali akalayo kodwa ngenxa yokuthi uyalima ngemali yena ngamabele ona lana alimayo uyakwanisa ukuthi kuphume something amabele anekwanisa ukuqhatha ngawo abantu bekwanisa ukuthi umsebenzi wakhe unjani noma efuna ukwenza into iqhubekele phambili. So ngezinye indlela siyayibonga imbono yenu ngoba liyabonisa ukuthi akupheleli kuma challenges kuphela. Even though there are challenges ukuthi libe ngomama bemizi abayibo aba abagcinileyo imizi abayibo abazinhloko zomuzi still kodwa kukhona ama solutions angaba khona ukuthi likwanise ukuthi impilo yayo njengabo mamanyana kumbe njengabo mama abaphandle likwanise ukuthi impilo yenu iqhubekele phambili ngezinye indlela. So siyayibonga kakhulu imbono yenu. Mina okunye futhi ngingasuggest ukuthi maybe lama kungaba khona ama counseling njengoba ukhulumile nge depression ukuthi sometimes ugcine ecabanga nzima ukuthi ingqondo sizigcina isiba depressed. Mental health iba disturbed. So ngezinye indlela kuyadingeka ukuthi kube le counseling session ukuthi mawe ukuthi usuthonyelwe indoda uzivudlula kwesinye isimo esinzima kakhulu kube khona ukuthi la uthole i-counseling ukuthi uzakwanisa ukuthi ingqondo yakho ikwazi ukuba relieved. Siyabonga kakhulu imbono yenu elibelayo namhlanje ku-podcast yethu. Sibonga lakini futhi balaleli bethu esilaleleyo ngosuku lanamhlanje. Siyabonga. Okhulumayo Princess Ndlovu from the Girls Table. Siphinde sihlangane futhi ku podcast yethu esisabalayo. Siyabonga.